hilo apo ilikuwa nakuta flow
poa hapo ndio ndio joy
joy kwa ndole wako kiba
timu hiyo breaker phone kusna
That's the jumping. This for my pony, small pony. Wow, jumbo. Wow, very nice.
Thank you.